ngithanda ukuxwayisa amantombazana amamazi ukuthi ngalo December ungabi ibhola lasebhishi. Ibhola lasebhishi lidlalwa nombani, ufica bedlala akabazi nokuthi bawobani, nababa amazi ukuthi ubani, noma ibhola lakhe naye akazi ukuthi likabani, nomelabo kwasabhola akalazi, kwasanalo kwakudlala akazi alidlale, akalazi nala ekudlalwa khona akakwazi, usuke ehlohlo akazi noma kuse-South Beach lana noma kuse-North Beach, kodwa ibhola uyalidlala. Sihloko sami sanamhlanje sithi ibhola lasebhishi. Ibhola lasebhishi kungaqhamuka nombani athi sengiyahamba nebhola lami alithatha ahambe nalo ngoba laziwa ukuthi likabani. Thandeni amen bazalwane. Ufica amadoda amadala amade amnyama adlala ibhola eliphinki, bone kahle ukuthi akekho umnikazi waleli bhola la, futhi yabuka naye ngane inkosi yami incike ngodonga incela isithuba. Ngoba ibhola mase ufike nale bhishi akuselone lakho. Ibhishi lona elikutshelayo ukuthi leli bhola sekwelethu. Ufica umuntu odakiwe ongazazi nakuzazi, kodwa ibhola uyalidlala. Ubone omunye ohamba ebhishi akazi nokuthi impilo yakhe ibheke ngaphi, kodwa ibhola uyalidlala. Yiloyo kuthiwa akazi nanyaka, kodwa uyalidlala ibhola. Akazi nokuthi lidume phi, kodwa ibhola uyalidlala. Bhola lasebhishi. Cha, ngithi siyaxoxa, siyakhuluma. Uza umuntu ezeyishaya isifuba ethi ngiphasela elami libeke la. Ish, aphuma kholo. Bona lasebhishi.